the poor man stealing electricity. His heart went da 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 da. That's your part. 10,000 volts and now he's gone. He's hanging on the cross high up of Babylon. Hey baby, ain't that just like you and me? 'Cause love is like stealing electricity. Let's hear it, everybody. Two hearts go da 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 da. Then we grab hold of a live wire up on a highline pole. The laws of nature say get nothing but free. 'Cause love is like steaming electricity. Let's hear it. Two hearts go da 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 da. More beer. We all climb so high in search of a kindred soul. Then we grab hold of a live wire up on a highline pole. Nature say you get nothing for free. This love is like stealing electricity. Let's hear it. Two hearts go da 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 da. Yeah. Da 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 da. All Mexican dead on the power line. He's deader than yesterday's communion wine. He was trying to get something he couldn't afford for free. Just a poor man stealing electricity. Let's hear it. His heart went da 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 da